sengkhulile manje ngidlale nani. I'm living soft.
Sengisayinile ukuthi ngiyayeka le. Ngayiya kanjani ongcobo besenza izinto ezihlungu kanje. Akakho umuntu ongayenzi le. Sengisayibe phansi ukuthi manje ngiyenza ngendlela ehlukile. Yani la ngikhona ngithi le nto ayiyekeli. Le nto nje ayiyekeli. Mungayiqala. Engathi ungayenza njani. Engathi ungayenza. Ngeke sayeke ongcobo besenza into abasenzayo. Yabona manje. Kule nto akekho umuntu ongayenzi-ke le nto. Akekho umuntu ongayenzi la. Yase ngithi ngiyeka khona ongcobo babhizi. Basithathele abantu. No. Kancane. Into emnandi. Into emnandi. Ayifuni uyenze ungaboni lutho.
Mtolomba, vulunya, sengicishe ngafa mina la ngifela
wena. Wena. Hey wena mina uyazi ukuthi wena ngoba uya unamahloni.
Mtolomba.
Sengikukhuze kaningi ngalento ukuthi usumdala kakhulu for ukuthi uyithinde. Mtolomba, ngicela uvule umnyango uyeke lento oyenzayo.
Ini?
Mtolomba, akwazi njalo ukuthi usubuyele ngemkhuba yakho yokungcolisa noma kanjani.
Ngangamwe. Kanjani? Ngingaphela kanjani?
Mtolomba, vula soxabane.
Vule ini, ndobo?
Mtolomba, mangike ngahamba ngawulanda ukhiye kumastende ngayivulela mina. Angisahlali nawe la endlini.
Hey!
Mtolomba!
Mtolomba, ngithe vula umnyango, Mtolomba. Ngingene kanjani ukhiye, Mtolomba? Mtolomba, uthi...
Mtolomba!
Ngobo yini? Hey! Wena ungenze ngenza le nto!
Siyaxabana-ke manje.
Uyazi ngoba ukuthi?
Mtolomba,
uyazi ngoba ukuthi amaphutha akho lawo.
Mtolomba?
Ngena!
Ngakutshela
hathi ngena! Ngena ngoba ngena!
Vula umnyango phela!
Vula!
Ngeke uyenze ungagile, vula umnyango!
Vula, ngizopheni!
Ngeke! Hi, let me introduce you to Pocket Broker, the right place for online trading on financial markets. Pocket Broker emphasizes profits from the first trade. The main idea is quick earnings, showing the path from the registration to the withdrawal. For a quick start, registration without the need of verification to trade. You can earn your first profits in a few minutes. It is user-friendly platform with an intuitive interface to make trading easy and profitable even for beginners. We have social trading, trading signals and indicators. And we have access to 130 plus assets, earning profits on currencies, indices, stocks and cryptocurrencies 24/7. Trade the most profitable assets with up to 92% yield available at any time. We have convenient withdrawals without commission. Multiple withdrawals options are available.
To register, click the link below and use my promo code GONGA to get 60% off on your first deposit.
Ngoba hey ngoba ngibafethe umuntu ongakuthola ukuphumula la